mpanyimfoɔ bɛde deɛ ani ahu ɔne deɛ aso ate ne bɛdi ho adanseɛ nanka ɔna bu mu ate sɛm ɔba ne sɛ ne ndi Dr. Kwadwo Hwenebobo of Asiapaw Herbal Center ho adanseɛ akyerɛ ho abusua na me osmosis yi ka ne ho agyae agye sɛ diffusion take place ansana ne ho antɔm nso nnei Dr. Kwadwo Hwenebobo adaworo ma nti osmosis nyinaa firi nso sɛ woyɛ obi a kookoo ayɛ wo na woanomadoro ama ne akɔ na wopɛ sɛ kookoo he san ba fabra dɔkta bɛyɛ ama wo bɛma a wopɛ two dɔkta bɛte ne tɛkora ama wo afei ba a wowɔ toɔ na wopɛ sɛ woto ohi yɛ te sɛ anka nsɛm he bra sɛ kwata ne wopɛ a mpopo wo ti sɛ wɔfra tomi na wopɛ sɛ woafuru ɔyɛ kɛseɛ fa ne nyinaa bra bɛma a wobɔ wo ho mmɔdene wɔ mpam na afei wopɛ sɛ wobɔ adabirodwo fabra wobɛyɛ ama wo afei sɛ adwumasɛm ti wanant